urukiko rw'ubucuruzi mu Rwanda rwatesheje agaciro ikirego cyihutirwa cyatanzwe n'uruganda rw'itabi rwa Nyakwigendera na Paul Rwigara.
Hade ni dufite kandi dufite ibimenyetso ariko ntaburana n'umuhamba nta nubwo bidutangaje gusa tuba tugomba gukora icyo tugomba gukora.
Madame Madeline Rwigara, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika, Eric Bagirubusa yari mu rukiko. Guverineri w'intara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda yahuye na Mburamatari w'intara ya Cibitoke mu Burundi, bahuriye ku mupaka wa Ruhwa mu karere ka Rusizi ugabanya ibihugu byombi. Turahamagara umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Themistocle Mutijima. Kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe umugore wo mu cyaro ku isi, turajya Burundi aho ikigo Kazoza giteza imbere abakenyezi batishoboye.
Urumva twe dukorana cyane cyane n'abantu bafise amikoro make, tugomba gufasha kugwanya ubukene rero gusanga buri hose. Dukorana n'abagore kubera tuba turondera guteza imbere imiryango.
Ange Noela Muyubira washinze ikigo Kazoza, ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi mu kanya mugumi koma radio yanyu. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Aloys, wiriweho?
Mwiriwe Venise. Yahere mu yavugwa ku mugabane wa Afrika, abantu 13 barafuye mu mishyamirano y'amoko yamaze iminsi 3 mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Abatari bake barakomeretse, amazu arenga 50 araturirwa gushika ku mushinge. Abategetsi babivuze ejo ku munsi wa kane. Amoko adacana waka yaba Lingotebe n'abakungu yaratemanye n'imipanga kuva ku munsi wa mbere gushika kwa gatatu muri teritwari ya Kungu, nkuko byatangajwe na Jean-Pierre Elongo ayirongoye. Somalia yari yibutse ejo ku itariki ya 14 y'ukwezi kw'icumi imyaka 4 irangiye, habaye igitero cy'iterabwoba cyahitanye abantu 587 gikomeretsa abandi 1000 i Mogadishu mu 2017. Nta numwe yitiriye icyo gitero, ariko leta ya Somalia yama yagiriza ibitero nk'ibyo umuhari w'iterabwoba Al-Shabab. Itangazo ryasohowe n'ibiro bya perezida ejo ku munsi wa kane ryasabye abanyagihugu gufasha abajejwe umutekano mu twigoro barimwo two guhasha iterabwoba. Tukibandanya ku makuru y'iterabwoba, abasirikare bo mu manuko bwa Afrika bagiye kugwanya iterabwoba mu buraruko bwa Mozambique bazogumayo kugeza babonye ko umutekano ugarukanywe. Ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu bumanuko bwa Afrika SADC ryabivuze ejo ku munsi wa kane. Mpfo Molomo arongoye inteko za SADC muri Mozambique yavuze ko iterabwoba rikibangamiye icyo gihugu. Amakuru ku magara y'abantu, Leta z'Ubumwe za Amerika yaremereye Ubumwe bwa Afrika impano y'amadoze imiliyoni 17 y'urucanco rwa COVID-19 yakozwe n'ihinguriro ry'imiti rya muri Amerika Johnson and Johnson. Presidansi ya Amerika White House yabivuze ejo ku munsi wa kane inyuma y'umubonano Perezida Joe Biden yahaye mugenzi we wa Kenya Uhuru Kenyatta. Izi ziciye zishikana ku gitigiri cya doze imiliyoni 67 Amerika imaze gufashisha umugabane wa Afrika. Perezida Kenyatta yabonanye na Perezida Biden muri White House ejo ku munsi wa kane, aho baganiriye kandi ku bibazo bitandukanye birimo demokarasi, ibibazo by'agateka ka muntu, umutekano hamwe n'ihindagurika ry'ibihe. Amakuru ku gateka kazi na muntu, Leta z'Ubumwe za Amerika itegekanya gusubira mu kanama ka ONU kajejwe agateka ka muntu mu kwezi kwa mbere. Leta ya Donald Trump yakuyemo Amerika mu mwaka wa 2018. Umushikiranganji wa Amerika jejwe imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken yavuze cyo ku munsi wa kane ko bazokora n'inguvu nyinshi kugira ngo kanama gashike ku byo kiyemeje byo gushyigikira abagwanya akarenganyo n'ubwicanyi bwibonekeza mu bice bitari bike ku isi. Nawe intumwa ya Amerika muri ONU Linda Thomas Greenfield yavuze ko gusubira muri ako kanama ari ugushyitsa ibyo Perezida Joe Biden yemereye Abanyamerika igihe yiyamamariza amatora yamushikanye ku butegetsi. kimwe mu byatumye Amerika iva muri ako kanama mu 2018 ni nyuma yaho gatanguriye kwiweza amabi Isirayeli ikorera abanyepalestina.
Urakoze Aloyizi Bigirimana mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radioacuvewa.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA Radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Urukiko rw'ubucuruzi mu Rwanda rwatesheje agaciro ikirego cyihutirwa cyatanzwe n'uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Sinapol Rwigara. Uruganda Premier Tobacco Company Limited rwareze rusaba guhagarikisha icyamunara ya hoteli iri mu Kiyovu, ruvuga ko uruhushya rwatanzwe mu buryo budakurikije amategeko. Umucamanza yanzuye ko urwo ruhushya rwatanzwe mu buryo bwemewe n'amategeko. Umuryango wa Rwigara uravuga ko nyuma yo kutanyurwa n'icyemezo cy'urukiko uzakijuririra. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa yari mu rukiko.
Isaha imwe n'iminota igera mu icumi nicyo gihe abo mu muryango wo kwa nyakwigendera Sinapol Rwigara bategereje umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi. Ni mu gihe yari yamenyesheje ababuranyi bombi ko urubanza yagombaga kurusoma saa mbiri za mu gitondo kuri uyu wa gatanu. Mu cyumba cy'urukiko hagaragaye abo ku ruhande rw'uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Sinapol Rwigara. Gusa byafashe byibura umucamanza iminota 15 asoma icyemezo ku miburanire y'impande zombi. Ni mu kirego cyihutirwa uruganda rw'itabi Premier Tobacco Company rwatanze gisaba umuhesha w'inkiko guhagarika cyamunara yo kugurisha hoteli igeretse kane iri mu Kiyovu mu mujyi wa Kigali. Umunyamategeko wunganira bo kwa Rwigara Maitre Janvier Rwagatare avuga ko uruhusa rwatanzwe mu buryo butubahirije amategeko. Madame Adeline Mukangemanyi Rwigara na muhungu we Arioste Rugwiro Rwigara bakurikiranye imikirize y'urubanza bahagaze ku meza y'ababuranyi. Banki y'ubucuruzi ivuga ko ikirego cyihutirwa cyatanzwe na PTC nta shingiro gifite, kuko icyemezo cy'urukiko rukuru rw'ubucuruzi cyakuweho n'ikindi cyemezo cy'urukiko rw'ubujurire mu rubanza rw'isuku rw'akarengane. Muri urwo rubanza kompanyi y'ubwishingizi Prime Insurance Limited yasabiye gusubiza miliyoni zisaga 349 je banki, mu gihe yari yishyuye iyi banki miliyoni zisaga 540 mu rubanza rwasabaga kwishyura ubwishingizi ku rupfu rwa Rwigara. Maitre Henri Pierre Munyengabe wunganira iyi banki avuga ko kuba hari ikirego cy'iremezo bitabuze icyamunara gukomeza, kuko umwenda PTC ibereye mu banki yunganira utararangira. Ni mu gihe Maitre Janvier Rwagatare wunganira uruganda PTC we avuga ko urubanza rutareba iyi kompanyi y'uruganda rwa Rwigara kuko itabayemo umuburanyi. Asobanura ko haburanaga Mukangemanyi aho kuba PTC. Umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yemeza ko mu mwaka w'2017 urukiko rukuru rw'ubucuruzi rwafashe icyemezo ko nta yindi ngwate izongera kugurishwa mu gihe ibibazo by'imanza zijyanye n'ubwishingizi bwa Rwigara zitarava mu nzira. Icyakora akavuga ko icyo cyemezo cy'urukiko rukuru rw'ubucuruzi cyavanyweho n'icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire mu rubanza rw'akarengane. Nyuma yo gusesengura ibyo byose abihuza n'ingingo z'amategeko, umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yemeje ko uruhushya rwo kugurisha ingwate iri mu Kiyovu cy'abakire rwatanzwe mu buryo bwubahirije amategeko, kuko abahagarariye uruganda PTC bavuga ko hari urubanza itabayemo umuburanyi. Urukiko rw'ubucuruzi rwo rwasimangira ko ibyo ntacyo byahindura ku cyemezo cy'urukiko rw'ubujurire. Umucamanza yahise yanzura ko ikirego cyihutirwa cyatanzwe n'uruganda Premier Tobacco Company Limited rwa nyakwigendera Sinapol Rwigara nta shingiro gifite, kandi ko amafaranga 500,000 yikurikirana rubanza yasabwe n'umunyamategeko atagomba kuyahabwa. Ayo niyo maranga mutima madama Adeline Rwigara umupfakazi wa Assinapol Rwigara yagaragaje mu ijwi ryo hasi imbere y'umucamanza nk'ikimenyetso cyo kutishimira imikirize y'urubanza. Abandi biganjima abavandimwe n'abahoze bakorera uruganda rw'itabirwanya kwigendera Assinapol Rwigara mu rukiko nabo batangiye kujujurira icyarimwe mu majwi yo hasi mu rukiko batishimira icyemezo cyafashwe. Hanze y'icyumba cy'urukiko Adeline Rwigara kuri mikoro za radio Ijwi rya Amerika yari yumijwe n'icyemezo cy'umucamanza.
Nagahoma muntu
gute
none se urubundo hari urubanza rurimo ko ari urucabana twe twumvaga nta n'urubanza ruhari kuko baratwiba ku mugaragaro nta deni dufite kandi dufite ibimenyetso ariko ntaburana n'umuhamba nta nubwo bidutangaje gusa tuba tugomba gukora icyo tugomba gukora ariko ndabisubiramo ko ibyibano ntacyo bimarira nyirukwiba nta migisha irimo nta n'ibyo bazarya.
Umugore wa nyakwigendera Rwigara avuga ko nubwo ibikorwa bigamije kubasiragiza mu nkiko bitazababuza kujurira iki cyemezo cy'urukiko.
Bigaragara ko gahunda niyo kurushya abantu niyo gutesha abantu igihe niyo kugira ngo umunyarwanda agirirwa yiruka ku bintu bidafatika ku bintu bitagira ireme ku bintu bitagira ishingiro aramuke yiruka yirirwe yiruka atagira ikindi akora. Turakijuririra ariko nkuko nabivuze twajuririye Imana ntabundi uzaduha ubutabera ariko Imana izabuduha.
No kubakurikira imikirize y'uru rubanza bagize icyo batangariza radio Ijwi rya Amerika
baca umugani ngo umugabo ahindukira mu kiryamo ntahindukira ku ijambo. Niba umuyobozi mukuru wa Rwanda Revenue yarubahutse kuvuga yuko Rwigara apfuye ari umusoreshwa mwiza utagira ideni, niba Koje banke yarubahutse gusohora urwandiko ivuga yuko nta deni narito babafitiye izo nzandiko zikaba zihari, ni gute uyu munsi bakwisubiraho?
Mu biganiro itsinda ryari mu rukiko ryakunze kugenda rivuga barondoraga uburyo izindi cyamundara zo mu muryango wa Rwigara cyane ku ruganda rw'itabi n'ibyari birugize byose bakanzura ko ibiri gukorwa bigamije gukora icyo bise gushaka kuzimangatanya burundu izina rya Rwigara. Amakuru Ijwi rya Amerika ifite aravuga ko mu nshuro zatanzwe kuri gahunda yo kugurisha mu cyamunara uyu mutungo hatari hakabonetse umuntu wawugura. Nukwibutsa gusa ko inyubako mu cyamunara yahawe agaciro gasaga miliyari imwe z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi cyamunara ije ikurikira izindi cyamunara z'uruganda rw'itabi ahagurishijwe amatabi n'amamashini yayo mu mwaka w'2018. Icyo gihe ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyishyuzaga umuryango wo kwa Rwigara imisoro yabarirwaga muri miliyari 6 z'amafaranga. Ku muryango wo kwa Rwigara ukavuga ko ari gahunda ubutegetsi bwapanze mu mugambi wo gutwara imitungo yabo iyimukanwa n'itimukanwa. Ku cyemezo cyafashwe kuri uyu wa gatanu bivuze ko cyaba gikomorera bidasubirwaho gahunda y'icyamunara yatangajwe kuva mu kwezi kwa munani uyu mwaka w'2021. Ejo bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika uru wa mbere uri gitego.
Guverineri w'intara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda yahuye na mburamatari w'intara ya Cibitoke mu Burundi bahuriye ku mupaka wa Ruhwa mu karere ka Rusizi ugabanya ibihugu byombi. Nibwo bwa mbere abo bayobozi bakuru b'intara zegeranye bahuye. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima ari hafi y'icyumba cy'inama. Temistocle Mutijima wiriweho?
Mwiriwe neza Venuste Nshimiyimana, mwiriwe neza n'abakurikiye Ijwi rya Amerika.
Urakoze Temistocle Mutijima. None iyo nama yatangiye ku murongo w'ibyigwa barasuzuma iki?
Ku murongo w'ibyigwa hariho ko bagomba gusuzuma ibijyanye n'imikoreshereze y'umupaka ku bambuka mu buryo bunyuranyije n'amategeko, hakabamo kandi ingingo ijyanye no guhererekanya abakoze ibyaha kuri buri ruhande, nyuma bakaza no kugaruka ku bijyanye n'amakimbirane akunze kuvuka ashingiye ku mikoreshereze y'umugezi wa Ruhwa uhuza izi ntara zombi ku ruhande rw'u Burundi, intara ya Cibitoke ku ruhande rw'u Rwanda, intara y'Iburengerazuba. Muri make izo ni zo ngingo z'ingenzi aba bategetsi bombi n'abaje babaherekeje bagomba kuba barimo kuganira ubu ngubu.
Nabivugaga mu kanya, ubu nibwo bwa mbere abo bayobozi bakuru w'intara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda ndetse na mburamatari wa Cibitoke bahuye bwa mbere imbona nkubone iyo nama yakiriwe ite n'abaturage b'ako karere.
kugeza ubu abaturage b'aka karere cyane cyane ku ruhande rw'akarere ka Rusizi n'abaturage bo ubona banyotewe n'uko ibihugu byombi byakongera kugenderanirana cyane cyane bo icyo baba biteze ni ukumva ngo se biraba ryari hazafatwa umwanzuro ryari n'uko twakongera kugenderanirana na cyane ko hari ibicuruzwa byinshi byavaga hamwe cy'ibitoke bikagera ku ruhande rw'akarere ka Rusizi byiganjemo ibinyampeke imyumbati wasangaga isoko rya Bugarama iyo ryabaga ryarimye ryabaga ririmo Abarundi benshi Abanyarwanda bakajya guhinga ubutaka mu Burundi ndetse urwo rujya n'uruza rw'abaturage banyotewe na rwo urebye n'icyo ngicyo banyotewe kuruta ibindi byose.
Hari hamaze iminsi habaye indi nama yahuje abashinzwe umutekano ku mpande zombi. Umutekano muri ako karere muri rusange bifasha ute?
Umutekano kugeza ubu navuga ko nta bibazo bidasanzwe bihari muri iki gihe by'umutekano, gusa ku kijyanye n'imigenderanire ubona ko inzego zose ubona ko ziba zimeze nk'iziryamiye amajanja ku mipaka, ni ukuvuga inzego z'umutekano za buri ruhande, kuko kugeza na n'ubu ntabwo ibihugu byombi birongera kugenderanirana nk'uko byahoze.
Wabivugaga mu kanya abaturage b'impande zombi banyotewe n'uko imipaka yakongera igafungurwa bagahahirana. Iyo urebye ni ibiki abatuye muri icyo kibaya cya Rusizi mu Rwanda bajyanaga mu Burundi, ni ibihe se kandi byavaga mu Burundi biza mu Rwanda? Ndavuga ibyo abahaturiye bahahirana basaranganyaga.
Urebye usibye no gusaranganya ibicuruzwa, hari nko ku ruhande rw'Uburundi havaga imbuto nyinshi zacuruzwaga mu Rwanda, hakavamo yo ibinyampeke, ibyo bishyimbo, hakavayo imyumbati, ariko hakaza noneho no guhererekanya abakozi imirimo, abantu bakava ku ruhande rumwe bakajya gukora ku rundi gukorera amafaranga. Hari nk'Abarundi bazaga gukorera amafaranga mu Rwanda bavuye mu cy'ibitoki bakaza muri ibi bice bya Bugarama, bakaza kuhakorera amafaranga yabo mu bijyanye n'ubuhinzi n'indi mirimo. Hakaba kandi no gukodeshanya amasambu, kuko kubera ikibazo cy'ubutaka hanini mu Rwanda wasangaga hari Abanyarwanda bambuka bakajya gukodesha amasambu yo guhinga ku gice cy'Uburundi. Ibyo rero byose nta bigihari byarahagaze.
Themistocle Mutijima, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ku mupaka w'u Rwanda n'Uburundi wa Ruhwa, ahabera inama yahuje guverineri w'intara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda na mburamatari w'intara ya Cibitoke. Themistocle Mutijima, ndagushimiye cyane ukomeze ukurikirana iyo nama uze kugeza kubumva Ijwi ry'Amerika inkuru irambuye.
Ndabashimiye nange.
Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe umugore wo mu cyaro ku isi, turajya mu Burundi aho ishyirahamwe Kazoza Art rifasha abagore kimwe n'urubyiruko rwo mu cyaro kwiteza imbere ribinyujije mu bikorwa by'imyuga. Ange Noela Muyubira watangije iryo shyirahamwe twavuganye ari Bujumbura.
Urumva twe dukorana cyane cyane n'abantu bafise amikoro make, tugomba gufasha kugwanya ubukene rero gusanga buri hose. Dukorana n'abagore kubera tuba turondera guteza imbere imiryango, kuko kenshi na kenshi nibo usanga baca basubira kuraba imiryango ya hanyuma twegeza tugakorana n'ugwaruka.
Bari mu gihugu cyose cyangwa se hari ahantu hihariye mukorera?
I Burundi tumaze gukorera mu maprovinsi 8, tumaze imyaka 10 dukora, umwaka uzatuba dushikanye imyaka 10. Hanyuma tukaba turi no mu Buganda, naho nyene tukaba dukorana n'abakenyezi mu Buganda, aho ni cyane cyane n'abakenyezi.
Uyu munsi ni umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana umukenyezi wo mu cyaro. Iyo urebye abagore, abategarugori, abakenyezi mufashaho hirya no hino mu mitumba mu ntara zitandukanye z'u Burundi, ubona mu myaka 10 ishize mwarabagejeje kuki?
Icyo tubona cya mbere dushima ni uko twabajijuye ko bashobora kubona, bakumva neza ko nabo bashoboye kwiteza imbere, cyane cyane mu buryo bw'ugutunganya amafaranga, no kuyarondera twagombye gukuraho ico novuga shyness kumva yuko umukenyezi adashobora kuba nawe arondera amafaranga
dufate intari imwe ndi buvuge mu mutwe gutya dufate intara ya Muyinga mbira kumini yo muri yo ntara mwahizimo igikorwa cyo guteza imbere abakenyezi umbwira uti umutumbu y'unuyu twahakoze igikorwa ikiniki igiteza imbere abagore bo mu cyaro kuri ubu buryo mu rugero
ego dufate nko nki Muyinga twarakoreye muri commune Buhinyuza umusozi sino utora ubunyene ngo ndawubabwire ariko aho twakoranye twatumwe n'ishirahamwe Unifam tukaba twakoranye mu muri province yose ya Muyinga twakoranye n'abakenyezi igihumbi mu bikorwa twakora twategerezwa kubegeranya nkuko nako ndababwira tukabashira mu migwi kugira ngo tubigishe ingene bashobora kwiteza imbere hanyuma duheze tubongere n'umwuga bo nyine twashoboye kwigana hamwe tubona yuko ushobora kuronka isoko twasanze nk'amasabuni aho muri Buhinyuza ni kure cyane bakenshi bagenda kuyagurira nko muri Tanzania canke tuca turaheza turabigisha ingene ushobora kwikorera amasabuni ni kintu coroshe kwigisha ariko kama twongera turabasabira n'uburyo bw'uko ushobora kuronka ibikoresho hanyuma bo nyine bagaheza bakamandanya bigishanya hamwe n'abandi ingene byagenze rero tuba tugomba yuko iyo bakoze muri ibyo bakoze bariko barigisha twaca tubibaha nk'umutahi ayo masabuni bakoze bagaca baza kuyagurisha bayagurishije amafaranga akinjira mu mugwi wabo bagaca batangura kuguranana kugira ngo batangure kuja gukora iyindi migambi ku ruhande mu nyungu baronse kuko umutahe wo uguma kugira ngo basubire gukora yandi masabuni muga mu nyungu baronse baciye bafata tubabwira ati nimurabe ikindi kintu mwokora mukorana hamwe bavuga ati bagomba kurangura ibigori bongere basubire babigurisha rero namenyesha ko mu mezi ane gusa bahereye ku mutahe w'ibihumbi 90 w'ivyo bigori mu mezi ane bari bamaze kugushika ku bihumbi 740 arenga ico bagikoze ari uko bo nyene baza barabona ingene badandaza bandika ko kenshi baravuga ngene bahora badandaza bakagira imigambi mito mito mbwa ntibamenya ko bariko barunguka canke ko bariko barahomba canke ingene bosubira kugenda bakaja kurondera amasoko hirya no hino canke ukuntu boshobora kunezereza abakiriya basanzwe bafise ivyo vyose bagiye barashira mu ngiro ivyo twabigishije muri iyo migambi yo kwiteza imbere hanyuma biba vyiza yuko badasubira kuba abantu batinya nkuko nako ndavuga kuba bafise amasoni ko kuba bafise amafaranga ariko bakumva neza yuko ayo mafaranga bashobora kuyajera bo nyene hanyuma kandi bakabona ingene babandanye baze barayagwiza
ibikorwa mukora byo gufasha abagore abakenyezi bo mu byaro iyo mu Burundi mubona leta ibafasha iki kugira ngo murangize neza inshingano mwiyemeje
ikintu novuga leta idufasha nuko imbere y'uko tugenda gukorera mu ntara iyo yose tubanza kwimenyekanisha ku bajejwe intwaro tukababwira ikituzanye hanyuma tukabanza tukumviriza nimba ico tuzanye muri iyo ntara ari ikintu gikenewe naho tuba tubize mugabo tuba dushaka yuko bamenya ko natwe tuje kunganira ico badufasha baradufasha cyane mu kuvana natwe kuva ku ntango kuva onyene ahubwo ari bwo baheje bakaturangira abantu baba bakeneye uko gufashwa no kuvuga ko twe ntidukorana n'abantu bafise amikoro make mugatuba dukeneye uwemeza yuko abo bantu bafise amikoro make aho rero ni abajejwe intwaro bashobora kubidufashamo hanyuma babanye natwe n'ukuri baradufasha mu byo dukeneye aho dukorera amasari dushobora gukoreramo muri izo nyigisho hanyuma cyane cyane nuko babazi ivyo tuba turiko turakora kuko turabaha amaraporo hanyuma iyo tubashiki tubahaye ayo maraporo nabo bagaheza ari igihe bakeneye ico batubaza bakakitubaza
Ange Muyubira ndagushimiye cyane kubw'aka kanyu haye ijwi rya Amerika
Mwakoze chane, mugire umunsi mwiza.
Kuri wa kane Uburundi bwakiriye inkingo 1500 za mbere za COVID-19 zatanzwe n'igihugu cy'Ubushinwa, biteganijwe ko gukingira bizatangira mu cyumweru gitaha. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Umushinganije umutekano Gervain Ndirakobuca asanzwe ari n'umukuru w'umurwi w'igihugu jeje kurwanya ikiza cya coronavirus ari kumwe na mugenzi w'amagara y'abantu nibo bakiriye umfashanyo ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Yari bitwe mu bubiko bw'imiti bwa mu kigo cy'igihugu kijejwe incanco. Xavier Crispin aserukira mu Burundi ishyirahamwe mpuzamakungu yita amagara y'abantu ku isi OMS yavuze ko ubwoko bw'urukingo rwatanzwe ariko Sinopharm rwemewe ku isi yose.
Ce vaccin est un vaccin homologué par l'Organisation Mondiale de la Santé. Donc c'est un vaccin valable comme tous les autres vaccins dont vous entendez parler.
Urukingo n'urukingo rwemejwe na OMS, n'urucanco rwemewe rero nk'izindi zose mwumva bivugwa. Ruremewe na OMS rukora ku rutonde rw'izizwi nk'izikora mu kurwanya COVID-19. N'urukingo rutangwa kandi mu bihingo bibiri by'intera, y'indwi zitatu cyangwa zine. Tuvuga ko umuntu yatingiwe by'ukuri inyuma y'izo ncanco zibiri.
Completement vacciné.
Niko yashimangiye yashimira Ubushinwa bwatanze izo ncanco n'abategetsi b'u Burundi batevye bakazemera. Zhao Jiangping aseruki Ubushinwa mu Burundi nawe yavuze ko izo ncanco zatanzwe mu ntumbero yo gukomeza ubucuti mpuzamakungu mu vyerekeye kurwanya COVID-19.
Lors du sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre le COVID-19 denis en juin 2020.
Mu nama y'Ubushinwa n'ibihugu vya Afrika ku bijanye no gufashanya kurwanya COVID-19 yabaye mu kwa gatandatu 2020. Perezida w'Ubushinwa yasezeranye gushyiraho urukingo ruzosangirwa n'isi yose. Ibihugu bikenye na cyane cyane bya Afurika nibyo bya mbere biruhabwa. Uburundi buri muri ibyo. Iki kiza cyugarije isi kitwibutsa ukuntu dukeneraniye kandi ko atagihugu na kimwe kibwirizwa gukumirwa. Niko Mfasoni yamenyesheje. Muganga Tadeye Ndikumana, umushikiranganji w'amagara y'abantu mu Burundi, yatangaje ko abifuza gucanjwa bose bazotangura kwiyandikisha kuri uyu wa gatanu.
Igihugu bifuza kuronka incanco ni ku bushake agahato karimo rero guherejo tugiye kugurura urutonde uzobikenera azoza yandikishe kugira ngo tumenye ababa bakeneye izo ncanco. Wabonye ko zibikwa ahantu hameze neza, nibyo kumvikana yo tujye tuzijana ahari hose turondeza bipimisha kuko keza kubikwa neza. Ibyo tuzobafasha rero kugira ngo tumenye abazikeneye baba barundi canke abanyamahanga ba mu Burundi. Uretse kwiyandikisha kuko tumenye abazikeneye, zo musaba yuko asinya gwa rupapuro nkuko shyira mu nzu amafungo y'imeseri isaba.
Anagaruka ku mirwi y'abantu idoshirwa imbere mu mwanya wa mbere.
Abo tuzohera ko n'abavyifuza bakora sanze ukorana umushikiranganji basanze bavura abene gihugu n'abandi bagendana ingwara ngendanwa hamwe n'abarenze imyaka 60 co kimwe n'uwo wese avyifuza. Muti bizogenda gute rero nuko amasite dusanze dupimirako mugira wa coronavirus niyo tuzokoresha kugira ngo dutange incanco ku bavyifuza. Vyumvikana rero yuko nta muntu naho bavyifuza dushobora guhura incanco wa coronavirus atipimishije.
Mu mpera za kuno kwezi Uburundi bwiteze kandi izindi ncanco zingana n'152,000 zizotangwa n'ibanki y'isi yose. Iyo banki imaze kwemerera Uburundi muri rusange zigera ku 2,408,000 nk'uko byemezwa n'umushikiranganji w'amagara y'abantu. Nk'uko bigaragarira ku rutonde rutangwa na OMS, ishyirahamwe mpuzamakungu gitaha amagara y'abantu, Uburundi nibwamara gutangura gucanca ababubamo. Ibihugu bya Eritrea na Korea y'Amajyaruguru nizo zonyine bizaba bisigaye bitaremera incanco. Igihugu cya Tanzania cyari cyarazanseye ku ntwari ya Perezida Magufuli cyazemeye mu mezi aheze yamaze gusezera isi asubirirwa n'umupfasoni Samia Suluhu Hassan. Eloge Wirikaneza, Ijwi rya Amerika.
Iyo nkuru mwayisanga ku rubuga rwacu rwa interineti kuri w3 radio yacu voa.com no kuri Facebook mukayisangiza n'abandi. Bararikire kandi ikiganiro Agasaro Kaburaga ku cyumweru ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Niba ushaka agasaro kawe ntuzacikwe.